Molo mahlobo enibingelele igama lami ngikudoubt waphungula amakhona kuInstagram ngicela ungilandele @doubt_phungula. Babaleka kwabahlanu abantu abashone kwingozi yezimoto ezingu-20 eyenzeka emgwaqweni we-N3 Hilton eduze kwase-Pitermaritzburg. Izolo imbangela yalo ngozi ayikakacacuka manje, kepha imbiko ihlongoza ukuthi isimo sezwele besingekho sihle siyidlala indima enkulu, njengoba-ke kade-ke kugcwele inkungu kule ndawo. Isekela meya lasemngeni uSandile Mnikathi uthe kulimala inqwaba yabantu abanye bashona kule ngozi. Uthe le ndawo igcwele inkungu ngempela sonto bekade iyinde eyenze izinto zabanzima. Isikhulumi sezokuthutha esifundazweni sakwaZulu-Natal lokwanele Ncalane uthe uphenyo lwandulela luveze ukuthi babalelwa kwabe yisihlanu abantu abashonile, kwathi-ke inqwaba yabantu basala belimele. UNcalane uthe ile nhlekelele yengozi idwale ngamaloli amahlanu, amatekisi angu-8 kanye nezimoto ezincane zingu-22. Indawo yengozi yayiqhelile nalapho ungqongqoshe wezokuthutha uSendiswe Chikunga enze khona umkhankaso wakhe wezokuphepha-ke ngamaholide ephasika. Ehola lo mkhankaso ngumsombulo wengeledlula ungqongqoshe uthe ukhathazekile ngalo mgwaqo, njengoba izingozi ezidlula nemiphefumulo yabantu ziloku ezinyuke njalo. Uthe izingozi eziningi zidalwa amaphutha abantu. Mina nganakwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvulwa kho mayelana ke nalo lolu daba lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela like button ne-subscribe button, nongilandela ku-Instagram @doubt_phungula. From me usomdakadaka ngithi pa sengihembe.